Nitakuanga hivyo, eh? Alafu tunarudia sana because of Whitney, sawa? We are very sorry for the accident, eh? Pole sana Whitney. Najua zao kambani, eh? Unatoka mbio, ukimbia mahali. Isi ya kukimbia. Usevunjike. Haya, DJ.